Olamkela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 Gwekwezi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yepharlamente ebona ngezempilakahle ithi izibhedlela zikahulumente ezinenye azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezantsi yezwekazi le-Afrika, e-Southern African Development Community, SADC, icela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachumi ayisithupha, 58 million, ababhekane lendlala enkulu lonyaka. Umongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lwalonyaka. Umnumzana Donald Trump usebevumelana ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yepharlamente ebona ezempilakahle ithi izibhedlela zikahulumente ezinenye azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Ikomiti le ithi izakhuthaza uhulumende ukuthi engezelele imali ephiwa kuhlangothi lwezempilakahle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga lekomiti le njalo emela iGwanda Central edale lephalamende unkosikazi Nomathemba Ndlovu.
Ezedlela imitshina yonke elicabangela ukuthi ikhona ayikho ezedlela kulobunzima.
Indubo ezinye ezikhona ngaphandle kokuswelakala kwemitshina yiziphi?
Ezedlela akula mithi baba, ezibhedlela kakula ngubo, ezibhedlela kakula kudla. Like kulesinye izedlela esifike kuso kuthiwa iMakunde Hospital, kulengubo kuthiwa nezika-1946 esezisefeke ezile zikhala. Sesibhedlela lapho indiza zonke ababephekela kuzo ezinkulu kudala sezafa, ezinye sezirusa zisavunyelwa. Bapheka ngempika bekutula ukusikhangelela ukuthi abantu bangadla yini ukuze kube yeneleyo. Hhayi, akufuni.
Ye, sibona olunye udaba lungo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Lona kumi njani ezibhedlela?
Ezibhedlela bakhona sibili abantu ababe sebelethwe sebephanjaniswe izidakamizwa. Baningi, but into ehluphayo thing number one, i-staff kumbe ngithi amanesi kumbe ngithi abantu abenza imisebenzi yonalowo ezibhedlela yakula, amanesi zethu wonke aqualified saphumaya ngaphandle kwamazwe. Izibhedlela sekuthona kuba yisibhedlela nje sekuthi umuntu uhambe esibhedlela. Babili bathathwa abathole isizo ngabale mali zabo laba thimuzimu wonke ezithutheke esibhedlela kulandela abangasinceda ngayabezidakamizwa baningi sibili. Omunye nje sumbone lawe ngamethu engatshelanga, but ukuncedakala kwakhona kuba nzima. Kuba nzima ngoba namarihebhu awakho lapho kuthiwa abantu bangancedisa.
Pho konke lokhu likukhangela libone angathi kungabe kubangelwa yikuyini?
Lokhu mbona ngani kubangelwa yikufa komnotho welizwe, ngoba umnotho nxa ufile akula lapho kungadlela khona noma yini, ngoba into yonke iba khona ngokuthi ithengiwe. Nxa imali ingekho kuthengwa ngani kanti? Umnotho welizwe yodwa le konke khonokho.
Njenge-committee ebona ngezempilakahle, selibhodile labona indubo ezikhona, pho kuyini elikhangelela ukuthi lingakwenza ukuthi kuncediswe uzulu laphana enelisa ukuthi ebe eselatshwa ezibhedlela?
Angiyala ukuthi umthetho uhamba njani. Nanxa kungukuthi abantu sebebhodile ale sathatha konke esikuthathayo nkhona sesizahamba lapho njengekomiti siye kuthebula ko-hawu sinove ibe yi-motion sikudibhete kwenzela ukuthi sizwakale maybe nohulumende angakuzwa ngcono nxa sekuphuma ku-hawu zesatheni.
Ye, kungaba le minye imithetho kumbe iziqondiso elingafuna ukuthi lizikhuthaze ephalamende ukuthi zifakwe ikakhulu sikhangela indaba zezibhedlela?
Vele indaba zezibhedlela sifuna ukuthi ngasiyafuqa sikhuthaze ukuthi i-treasury nxa ikhipha imali, imali eningi yaye ezibhedlela ngoba impilakahle yomuntu iyehamba uqala ukuze senze into esibenzayo kumele sibe zilile. Imali ngobuningi kayihambe iyefakwa kuhealthcare.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu lilunga lekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle. Umanyano wamazwe asezantsi yezwekazi le-Afrika owe Southern African Development Community SADC ucela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachuma isithupha 58 million ababhekane lendlala enkulu lonyaka njalo lezulu lesikhukhula kwamanye amazwe. Inkokheli yomanyano lo yenze umhlangano omkhulu namuhla ebulenjini bokuxhumana lapho umongameli Joao Lourenco obe ngumgcini sihlalo obike ukuba amazwe la asebambisana ukuze edingele abantu ukudla. Uthe kuyasinda ukuba akwenze kungelasekelo lwamazwe athuthukileyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ube semhlanganweni lo kasenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba obengaphenduli umakhale khukhwini. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Everson Ndlovu ofundisa izifundo zokuhlenga uzulu ezedisaster management ekolitshini lemfundo yaphezulu e-National University of Science and Technology.
Kuyabonakala ukuthi sihambe sanganiso esiningi ngoba sesishiye namakhosi omdango ngaphandle. So i-idea yesiphala senkosi kade kuyikulungiselela imumo njengalezi. Kuthi lapho kubheda siyakwazi ukuthatha laphana sifide abantu bethu. Singakaceli ngokucela emzini yi-prepared yethu le ngikhuluma ngayo. So ngiyananzelela kumbe ngiyagcizelela kubameli be-SADC abakhokheli bethu ukuthi asisithi invest on disaster preparedness, money-wise, material-wise, you know, infrastructure-wise, kuhlale kukhona izinto lokho. Kwenze lapho yoplase lichaya thina waredi. Lapho yakho redi yabadile ukuthi ukuthi nokubhawunsa bese kuza kuba nzima kusasa. Asithi ivele lime kahle in the next season. Kuza kuba nzima kubalimi ukuthi bathi downstream to their original state.
Ubonani kodwa imihlangano le iyanceda yini kumbe babecocela nje ukugcina vele ongasayenzakali lutho?
Mina ngibonile babadile oflint uhulumende we-Mozambique lapho okhuluma khona ngama-flood la unikile i-SADC indawo e-Mozambique yindawo I think it was kuthiwa an industrial site somewhere ivele ilungele ukuthi ibe yindawo engasetshenziswa. Yinto yento engikhuluma ngayo. Unike i-SADC region indawo yokuthi bafake khona ama-ofisi abo awe-disaster response. Khonokho mina ngibona kuyinto yokuqala i-SADC esenzile enhle kakhulu nxa sikhangela ezama-disaster. Njengoba ise-Mozambique sekufanele ukuthi amazwe wonke akhona e-SADC kathesi bakhangelele ukuthi bafake what is the money ezale bezivumelele ndiyamijik kwenzela ukuthi that center iphangise ukusebenza. Isektha leyana inakho ukuadresa izinto ebengikhuluma ngazo not only ukurespond ibekhanela kube ukuthi ingabo ngomumbu okhona ongene ezimbabwe ongene emesoto ongakudileyo imabhoda in the first place okuhambe masinyane kuyesiya to the need people down there yayibona all those things zikhona khona nabo. So i-SADC that unit on its own isiqalisile kuyasikhombisa ukuthi yes kukhona okukhulu abangakwenza bebambile.
Ye kuya phambili sebona njalo baza kusebenzisa yini kumbe yagcina lakho sokugcwele uthuli nje.
Hayi mina I'm optimistic especially in the current leadership ekhona khonokho ukuthi uhulumende wemozambique athi ngamnika indawo bakadinge ukutshengisa ukuthini nokutshengisa ukuthi no abalisebenanzeleli our leader sebenanzeleli no we cannot continue to do that. For one, it can not continue to break up for issues and all of that. But that means you can never tell me that the center lay by Indian Chile, the mass centers, our EU. You know? But when I link up with the mass centers, our EU, the mass centers, our Asia, our Latin America, and Europe, you know, such things, which is a good thing. So, when I'm kind of looking at the look of the Palestine, my belief, my desire, you know, to come on, who come on value? Ufuna ukusukuma ngamandla e-SADC bakhangele engasinga ne-SADC.
Umnumzana Everson Ndlovu ngofundisa izifundo zokuhlenga uzulu eze-disaster management ekolitshini le-National University of Science and Technology NUST ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekoBulawayo. Kwezempilakahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wokukhukhumala umzimba owekwashiyokha obamba abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Umkhuhlane lo ubangwayi kuswelakala kokudla okukhulisa umzimba, kubika ukuba kulabantwana eZimbabwe asebelezibonakaliso zesifo lesi ngezikhathi ilizwe libhekane lendlala esebekayo ebangele isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngodaba lolu laloba zivuma ukuthi kulabantwana abaningi kakhulu eZimbabwe ababhekane lendlala. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele sikhucamfundo Solaya Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital lapha ukhuluma ezimele.
Ikwashoka ababa ibangwa ngokuthi umntwana uyabe engadli ukudla okuthiwa yi-balanced diet, engatholi izinto zonke ekudleni akudlayo. Okuthiwa yi-balanced diet lokhu kutsho ukuthi kumele umntwana nxa esidla kube lama-carbohydrates, kube lama-protein, kube lama-fats, kube lama-minerals akhona khonapho ukuze umzimba wakhe uthole into okuthiwa yi-balanced diet. Nxa engakutholanga-ke lokho umntwana uyabala into okuthiwa yikwashoka, kungumkhuhlane omubi kakhulu. Nxa kuswelakala ukudla-ke uthole ukuthi abantu bayabe sipha umntwana iporitshi elechukela kuphela, umntwana akhukhumale umzimba, isisu avuvuke, kuyukuthi lo umkhuhlane uyabe usumubi emzimbeni wakhe. Nxa kuwukuthi balamafutha la ihwahwa ababe likhiphe enkomeni kumbe enyamazanini ebazuza ihwahwa bayafraya ngawo ukudla abakwenzayo umfusha wabo kumbe ikhabishi bengaze bapha kunjalo okungafrayanga kubhoyiliwe kunjalo kuyabe kungela amafeti, amafeti aqakathekile emuntwini. Nxa umntwana esele kwashoka uyabe engasakhuli kuhle, engasayenelisi ukuthi aha adivelophe lokhu abadala babe kunanzelela, eqalise ukukhukhumala isisu lokuvuvuka umzimba engutshiloyo, lokuba ebanjwa imikhuhlane mabijana mbijana segulile mbijana mbijana ngoba ikwashoka le babe engasela okuthiwa yi-defense, amasotsha okuvikela imikhuhlane.
Kuyini okungenziwa baba Ngwenya ukuthi abantwana laba behlengwe, njengoba siyabona ukuthi kulesomiso esinye esimangalisayo, isomiso esikhulu sibili kakhulu, kambe kukhona yini okungenziwa ngabazali abaswelayo ukuthi benike abantwana ukudla?
Uzulu uyaxwayisa kakhulu ikakhulu emaphandleni ukuthi obaba bengaze bathatha imali le encane abalayo bethenge into ezinjengotshwala, kumele bakhangele imuli zabo. Okuqakathekileyo njengobana i-drought le inje abantu bengavunanga lutho emasimini, kuqakatheke ukuthi imali le encane ekhona ithenga impuphu le-cooking oil ledobi. Ngibona abantwana bengasila nxa kulochago lalo luzuzakileyo baphiwe lochago, ngoba ingozi lembi ebuyayo nge-drought ama-underfights amaningi azabe sengozini embi impilo zabo. Nxa sebecabangela ukuthi umntwana akasakhuli njalo selekwashuka sevuvuka umzimba kumbe khukhumala isisu, bamgijimisele esibhedlela bengabe belokhu bemupha iporiji leyo elechukela eyiyo ingozi kakhulu. Umama uyabe ecabanga ukuthi umntwana sedlile, kade hhayi ukudla lokhu amupha khona kuyingozi embi kakhulu.
Lo ngusikhwicamfundo Solaya Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital obekhuluma lo Gibbs Dube oweStudio 7 ekoBulawayo. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lonyaka, uMnumzana Donald Trump sebevumelane ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili kule migoqo yali ngxoxompikiswano ezenza kungabi lokuxokozela. Kodwa ukuthi lingxoxompikiswano izakhanga abavoti, ikakhulu nxa kukhangelwe isikhathi esesisele khona ukuzavela. Intatheli izindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias usiqoqele lolu daba olwethulwa nguChris Gande oweStudio 7.
Umongameli Biden wapha impendulo ecacileyo yokuthi uzangena na kulezi ngxoxompikiswano mhla ziku-15 kuyona le inyanga.
Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hadn't shown up.
Donald Trump ngamnqoba kunqotompikiswano ezimbili ngomnyaka 2020. Kusukela khonapho gazgaze abuye kunqotompikiswano. Kodwa kathesi sesenza njengani ufuna ukubuya. Akuze ke sibone.
Sokubikwe amalanga amabili alezingqotompikiswano, uNhlangula 27 loMpandula 10, omela ibandla lamaRepublicans uMnumzana Donald Trump ufunge wagomela ngalolu daba ekhankasa eseMinnesota ngolwesihlanu.
I just want to debate this guy.
Ngifuna ukuphikisana nalondoda. Uyazi ngizade aqala hlolwe izidakamizwa. Angifuni ukuthi aze njengamhla esethula umbiko wakhe we State of the Union. Ejakwe izidakamizwa.
Coming in like the State of the Union, he was high as a kite.
Akula bufakazi bokugcizelela imbono kaTrump ngalokhu. Ilunga lebandla leDemocratic Party uSenator Chris Van Hollen wabuza ngendlela uTrump aphikisa ngayo kunqoqo ayenze lomsakazo weABC kuhlelo oluthiwa This Week.
He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment.
UTrump ufuna ukwenza njengomdlalo nje wokulibazisa uZulu kodwa kubalulekile ukuthi kukhethwa bani. Ngithi uLobu Biden okhulele edolobheni leScranton ePennsylvania ulwela izisebenzi njalo ufuna abantu besebenze ngokukhululekileyo. UDonald Trump isibonelo sobudlwangudlwangu.
Owake wacebisa umkhankaso kaMnumzana Trump uMark Lotter laye obesemsakazweni weABC uyancoma ukuba khona kwababili laba abancintisanayo enkundleni yengxoxompikiswano.
This is going to be live recall and you know, Donald Trump gets up there two or three times a week and pontificates for 90
kuza kuba nzima. UDonald Trump uyakhankasa kwesinye isikhathi kathathu ngeviki ekhuluma kwesikhathi sendula ihola lengxenye. UMongameli Biden kajayelanga ukwenza imihlangano lithathele izindaba. Kuza kuba lukhuni kuMongameli Biden.
Lezi ngxoxompikiswano ziza kwenziwa kungelabantu enkundleni. Abalawula lezi ngxoxompikiswano intathele izindaba zomsakazo we-CNN lowe-ABC baza kwenelisa ukucitsha amamicrophone nxa ababili laba bengaqala ukwenqabelana ukukhuluma. Injongo yalezi ngxoxompikiswano yikuncedisa abavoti ukuthi bakhethe abazamkhetha phambilini kokhetho lukalwezi, kuchasisa ofundisa izifundo zezombusazwe ekolitshini le-Roger Williams University unkosikazi June Speakman.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues.
UTrump wazi ukukhuluma ngengxaki zalowo ayabe ephikisana laye. Kakhangeli indaba eziqotho. Ngibona sengathi uBiden uzakhangelisisa okwenzakalayo, akwenzileyo kwezomnotho nokulutshwana nje okokuthi uTrump yena uyini njengomuntu ancintisana laye.
Ukuze ingxoxompikiswano ziguqule ingqondo yabavoti ukuthi zenziwa nini kuqakathekile, kutsho isiphathamandla senhlanganiso American Enterprise Institute.
Where when you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of.
Nga ukhetho solusondele, abavoti abaningi bayabe sebelukhangelele. Lezi ngxoxompikiswano ziyabukelwa emisakazweni ngabaningi abayabe befuna ukuzwa ukuthi bakhetha bani. Sokusele isikhathi esifitshane.
Imizamo yokuhuga abavoti iyaqhubekela phambili liviki. UTrump ukhangelelwe ukuya esigabeni seSouth Bronx ngolwesine. UMongameli Biden uza kuba eseNew Hampshire ngolwesibili, abeselubhekisa esigabeni seBoston eMassachusetts. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba yeVOA uVeronica Balderas Iglesias lalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. kumsakazo we Voice of America. Silethulela owenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo we Studio 7 sisakaza sise Voice of America eWashington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwenu olwe Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo i-mental health lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala kumbe i-depression. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu lina balaleli be Studio 7 elithumele nge-WhatsApp.
Sanibona la Studio 7, hayi igama la Musikazi Sibanda ekhaya ngenyamandlovu. Hayi khala ngale ndaba le mkhulu lona umnangagwe manje osihlukumeza, manje sihlele amazwe nase-South Africa sihlukumezekile labafowethu. Hayi bafowethu, hayi sicela ke siphakamisele imithwakazo wakithi madoda akithi, ke siphakame impela madoda, sikhathele ngaleli khehla lomnangagwe leli. Kusifana nalezi imali ezingaqedakali babo, lezi imali ezingaqedakali ezokuthiwa amazigi lezo. Hayi hayi bafowethu, hayi madoda, hayi noma nayi sikhathele impela madoda lelike hlalele umnangakho lapho elikhona khona nalabo Joseph Shuma bakhona laba izinto zabantu.
Sibingelele Studio 7 sibonga ithuba. Lo sisi lo uthiwa ngikhethi webhebhe isikhulumeni sezanu lo usebenzela izanu ngeza umuntu support ishabanga ukuthi bekwazi ukuthi umuntu wezanu zindlela imali ezanu sisi wabantu ukhululekile ungabo kwenza ngathi abantu bayijima wona babona njalo. Eyi lo nyaka sisapote abadala emakhaya kunzima indlala kubi lapho nabo ngithuba ngumasenga lapho kobulawa iphumule emadokini.
Chuma amanga into emdala chuma amanga le present lakho lonke le amanga lonke alithembakalanga ZANU-PF lonke izigangi kuphela ugangi into liyaziyo kuphela kwalingena ephyramide abackdoor fana namagundwane amanga le badala leni athi lizaze likhule lindikati. Hayi mani liyakuyizama ukuthi linye lisihloniphe mani eZimbabwe mani linye liziphathe sidede ngichuma lapho eJohannesburg lapho eCosmos City liyezama ukuziphatha le badala leni.
Hayi khona eqinisweni impela kuba amakhanda ayavulwa amakhanda abomnangagwa lawo besikhathi siwavule ngelilanga sike sibonti kulani phakathi emakhanda abantu lawo. Hayi abantu lawo abanormal yaziuyasibuya uyasisibuza umbuzo nala mpendulo ukuthi bacabangani kahle kahle bayalela esikhundleni bayalela ubusela bayalela esikhundleni bayalela ukubulala abantu. Umanje awungitsheli ukuthi ma engabe esiyavula ibhekari kobulawayo isiza bani leyo bhekari isiza ngani jesipoint ngoba abantu akula muntu obhinishita kiyo yiyo futhi iyajika futhi iluthe futhi kusasa litshontshela abantu futhi.
Hello Studio 7 ngokuzakalaleli sibonge kakhulu esikuzwayo la okunyindezelwa izanu ngoba izulu belimtshela iqiniso ichuma wakhona uyatshele vele nalaba sibhora sinyeni sasikabafuni asikabadini kuye sekunokuba ngozivusa abarayi abone besihlukunyiswa tshela mmas
Studio 7 njani balandeli nabasakazi siyabuya zojoseph chuma hayi bakhulumela izigi labo bayikhulumela igovernment yabo igovernment eyehlulekayo thina into esibulalayo ezimbabwe yipolitics kuphela noma umuntu ebona ukuthi hayi lo muntu uphambanisile ezilongwe ngepharty yakhe akumelanga ambuyise kumele amkhulume kahle amdefende noma embona ukuthi uyenza into ewrong. Thina into esibulalayo ezimbabwe into yankolisa ezosibulala iminyaka neminyaka ukuthi sihlukise izinto kuzosithathela isikhathi ezimbabwe ngenxa yepolitics esinayo engqondweni zethu. Umuntu mayenza into ewrong uyabe yenza into ewrong noma ethe ngowepharty yakho kumbe engwayiphi iparty kumele umsole into ewrong kumele isolwe vele.
Studio 7 injani wonke nje ukuthi ngamike inkomo lapha landu daba lo sisi yabo chaba ngalo richmeni labo bani bani lezi zintathu abakhohle labo bantu abayazinto abayenza bavela besuleka after vote akula nto abayenza abaphume nje bazidwele bathi zwi abayekela izanu ibuse intando yayo ngoba bavela bachitha amanzi phansi abasabutheki akula bantu abazabalandela ngolabo bathathu lapho izi abasela support nje into abayenzayo kabayazi abana yimi ngabe ngiyanikela izanu ibuse ibusa kuhle ibusa kubi abayekele kunjani amboni ungcedelwa nguna kuthi singathi sele opposition ezimbabwe sisiyabe siyadlala ize akuncede nix
linjani basakazi bakastudio 7 nabalaleli abahle amazimbabwens wonke asezimbabwe nomhlaba wonke ngithanda ukufaka-ke ilizwi lami-ke lapha owakuqala izigi leyi nxa kuthiwa ifuna ukuthi isebenze awumelanga ukhitshwe nama-US dollars namanye ama-currencies lawo asilo lolu hlupho ngiphendula lothi akube le zigi kuphela kukhishwe yonke le imali. Into efunakala amazimbabwenzi lapha yikuthi nje kuphela kube le trust emabhenki. Amabhenki aqalisa ukunika abantu ama-interest kuphela, yikho khonokho okungaqalisa ukuthi kuvuselele ezinye izinto. Yikho umthambo we-industrialization lake labona ngapha amabhenki anganiki i-interest. Naleyo zik yangikhona nxa beyifakile ayitshintshwe emabhenki. Ungangifuna ukuyathatha ama-US dollars nge-1:13 yabo benginike lawo ma-US dollars. Kube le democratic will kwi-economic power. Hawu ngingathonisa ukuthi amanye ama-terms into ze-economy wathi wathi into zobutsotsi akusebenzi lokhu. Okokugcina uJoseph Chuma umuntu omdala nxa engayazi into ayenzayo, hhayi abachiwe lokhu bekhuluma. Ngithanda ukumkhuza ngebalaleli elithini iziphofu uthe ephendula uMoses Ncube laphana wathi uthe ephendula laye wavuma ukuthi-ke bona abasibo mpumputhe. UMoses Ncube laye ngimkhuze lanxa ikhuluma kuhle ukuthi ibala elithi mpumputhe bengalisebenzisi, ngangcono ethi yena lingabize impumputhe okwengqondo, ngoba sikuthi abantu abangaboniyo abenelisi ukuyenza ezinye izinto. They are better people who have with disabilities abangaboniyo. Asikuthi ukungaboni, I don't think abangenza ngcono, abangabusa even ilizwe leleli even the chance. Kanti uvele upresident laye isiphofu kaboni, uyatshelwa owakhe yikuhlala phansi lama-councillors akuba kumnankakho enjalo kaboni, lanxa yibona ngamehlo kaboni practically, ngoba kaboni yonke into eyenzakala elizweni izinformed. Okuqakathekileyo zingqondo zomuntu. Thank you very much.
Sibingelele, sibingelele enkundleni. Ya, siyayizwa lele bandla elibusayo ngokufostela ukufaka imithetho yencindezelo ebantwini belizwe. Imithetho yabo vele ngobuningi bayo yokucindezela abahlali bakule ndawo. Ngathi sekwasiphilisa okwamasileva ezweni lakithi ngale mithetho yabo le. Futhi ungabhekisisa bona ibasebenzela ukuthi ibavikele bona bodwa njengabantu bebandla elibusayo, ayivikele umphakathi wonke elizwe. So kulukhulu kakhulu le nto yabo le abayenza. So manje yona le ndaba yokuthi bazokhala bathi kunabantu abavusa udlame, into ezinjalo, udlame luvuswa yibo, luqalwa yibo laba bantu ngemithetho yabo le encindezelo esobala ukuthi ayidingakali njengabantu belizwe.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona. Landingathumela enye imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ebezikhokhela ikomiti yephalamende ebona ngempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi e-Afrika owe-Southern African Development Community udinga uncedo lokuphathisa abalambayo olemali efika ku-$58 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kaNcube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani.